Barjona na utunga raya, raya kurambio, shairi.
Yeah.